te bawa na buana gawa kudo jizuga.
Kudo you,
ni ai kudo you,
wanda ya shi you.